Imwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turabasuhuje mwese muduteze amatwi, muri kumwe na Jeffrey Mutagoma. Numwanya w'amakuru duhera kuyo hirya no hino ku isi twateguriwe na mugenzi wacu Alois Bigirimana.
Mwaramutse Jeffrey. Aya makuru agizwa ahanini n'avugwa muri Afrika. Turahera kuyavugwa kuri Sudani yo mu bumanuko. Ishyirahamwe mpuzamakungu ONU risaba ko abategetsi ba gisirikare na politike bafashije imihari yitwaje ibirwanisho ikica n'abantu barenga amajana indwi mu mwaka uheze mu ntara ya Jonglei muri Sudani y'ubumanuko babibazwa. Komisiyo ya ONU ijejwe uburenganzira bwa muntu hamwe n'umugwi wa ONU muri Sudani y'Epfo ku munsi wa mbere barasohoye raporo isaba leta ya Sudani y'ubumanuko gukurikirana abishe hamwe n'abanyuruje abantu baharurwa mu majana. Komiseri mukuru w'igisata cya ONU cita ku burenganzira bwa muntu Michel Bachelet yavuze ko ubwicanyi nk'ubwo burenze urugero ku buryo atawo bwihanganira. Ishyirahamwe mpuzamakungu ryitaho ineza y'abana Save the Children rivuga ko abana bari ku rugero rw'imyaka 11 bicwa baciwe imitwe n'intagondwa zigendera ku byiyumviro bya kiyisilamu muri Mozambique. Iryo shyirahamwe rifite icyicaro mu Bwongereza ryavuze ko ryavuganye n'imiryango yahunze ingo zayo, aho yavuze ko ubwicanyi bw'agahomerabunwa bukoregwa abo bana. Imihari ishamikiye ku muhari w'iterabwoba wa leta ya kiyisilamu ikorera cyane cyane mu ntara ya Cabo Delgado mu buraruko bwa Mozambique kuva mu 2017 nk'uko itororokanizo ry'amakuru ry'Abongereza Reuters ribivuga. Iyo mihari yakunze gutana mu mitwe n'abasirikare ba leta kandi yaranafashe ibisagara bikomeye. Mu ndwi iheze Leta z'Ubumwe za Amerika yatangaje ko iyo mihari ari iy'iterabwoba. Ku munsi wa mbere Amerika ivuga ko igiye kurungika abasirikare karuhariwe mu gihugu cya Mozambique kwigisha abasirikare ba leta ubuhinga butari buke bwa gisirikare. Muri Afrika kandi ishyirahamwe mpuzamakungu rigereranya ko hafi umuriyaridi w'amadolari ariyo akenewe ku kibazo cy'inzara ihanze abanyanigeriya barenga gato imiliyoni 5 mu buraruko bushyira ubuseruko bw'igihugu. Ikigo cya ONU kijejwe imfashanyo OCHA kivuga ko naho hari ibikorwa bya gisirikare byo gutuza imihari y'iterabwoba, iyo ntambara ibandanya yica no gukura abanyagihugu mu ngo zabo. Izo ntambara zimaze guhitana abantu 136,000 hamwe n'abababa imiliyoni 2 bahungiye mu bihugu bya Chadi, Kamerune na Nigeri.
Washington, ijwi rya Amerika.
Leta ya Nigeria ivuga ko abagabo bitwaje inkoho bateye umugwi w'abantu bari bavuye ku isoko bica 58. Icyo gitero cyo ku munsi wa mbere cyabereye mu ntara ya Mamwo imidugararo ya Tiraberi, aho abantu 100 bishwe mu rukurikirane rw'ibitero byabaye mu kwezi kwa mbere. Nta washotse yitirira ubwo bwicanyi bwo ku wa mbere, ariko imihari y'intagondwa ishamikiye ku muhari wa leta ya Kiyisilamu mu karere ka Sahara niyo izwi kwikorera muri ako karere. Iri tangazo ryasomwe ejo kuwa kabiri kuri televiziyo ya leta n'umuvugizi wa leta kandi yatangaje iminsi 3 igihugu gifashe yo kugandarira abishwe. Mu makungu umushikiranganji wa mbere w'Ubwongereza Boris Johnson yavuze ko leta yiwe igiye kurondera gukomeza imigenderanire n'ibihugu byo mu karere ka Asia ya Pasifike inyuma yo kuvavanura n'umuryango umwe bwa Buraya. Mu ijambo yashikirije abashinga amateka aje ku munsi wa kabiri, Johnson yavuze ko ibi azobikora mu ntumbero yo gukomeza imigenderanire mu bya gisirikare na mpuzamakungu. Avuga ko igihugu arongoye kizoharonkira ubukomezi ndetse n'iterambere. Johnson ategekanya kugendera Ubuhindi mu kwezi kuza kandi avuga ko agiye gutangura ibiganiro byo kurondera kwiyunga n'ibihugu 10 byo muri Asia y'Epfo bigize umuryango Asian mu migenderanire y'ubudandaji. Yabwiye abashingamateka ko leta izokongereza amafaranga ikoresha mu bya gisirikare kuyarenga imiliyaridi 33 z'amadolari kandi ku Bwongereza buzokwama buzi imbere mu gutanga intererano nyinshi mu ishyirahamwe utani.
Urakoze Alois Bigirimana kutugezaho ayo makuru. mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira kuri FM 104.3 na FM 88.3 mu Rwanda aho mu Burundi ni ku mirongo migufi kuri metero 25 31 na metero 41 ikaze nanone mu makuru yo mu biyaga bigari urubyiruko rw'impunzi z'abarundi ziba mu nkambi ya Molongwe iri muri territoire ya Fizi mu ntara ya Kivu yepfo muri Republika Demokrasia ya Kongo ruhangayikishijwe no kutagira ibibuga ndetse n'inzu z'imyidagaduro
ebwe tumaze imyaka 3 irikirarenga kwa mezi nta kintu nakimwe turabona twigezeje ko nta ibuga by'imipira dufise amasare yo kurabiramwe amasinema nta dufise abana birwa barayerera
na cyane mu nkambi harabuze ibintu byinshi cyane nk'amasantre jeune amasantre jeune cyane y'abajene ntayo ibintu by'amavolleyball bya byinkino byo ayo byose navyo rero rero turatakambye yuko bo gira ingufu zose bakabituzanira
abo ni bamwe mu rubyiruko rw'impunzi z'abarundi zicumbitse muri iyo nkambi mu Burundi ho ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita kubana ryemeye kongera ibiribwa bihabwa ababikenewe muri icyo gihugu naho mu Rwanda abaturage bishimiye ingamba nshya zafashwe na leta mu kwirinda ikiza cya COVID-19 aya makuru nayandi ni mukanya Amakuru yacu tuyahere mu Burundi aho ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita kubana UNICEF rivuga ko rigiye kongera imbaraga mu kurwanya ikibazo cy'imirire mibi kigaragara mu bana bo mu Burundi uhagarariye UNICEF mu Burundi yabivuze ejo kuwa kabiri nyuma yo kwakirwa na Angeline Ndayubaha madamu wa president wa Republika y'u Burundi Eloge Wilikaneza
Aje kwa kiri mutumire wiwe na bagendanye mutambukanye w'umukuru w'igihugu yabwiye amenyesha makuru bari kucicara ucishira hamwe giwe ku murwa mukuru butonze Bujumbura ivyo bemeranije no buserukana UNICEF mu Burundi Angeline Ndayishimiye
Batwemereye ko tugiye gukorana cyane cyane ku neza y'ibibondo na cyane cyane kubijyanye na wa mugambi twiha wo gushira mu ngiro gufasha abana bagendana indwara zijyanye no gufungura nabi arizo zitwa mu kinofunofu manitrisho zero obuhundi batumire ko tuzobandanya dukorana ku neza ya bose
iyo neza na John Egbe Akbar umuyobozi wa UNICEF mu Burundi arayifuza kandi arayishigikiye asanga mu bikorwa byose umwana w'umwigeme yabwirizwa gushirwa imbere kurusha
ukonese l'engagement de la première dame par rapport à la malnutrition zero
murazo bwitange b'umutambukanyi wa president mu kugwanya inzara mu bana n'ikintu twagarutse ko twanavuganye kubijanye n'umugambi yatanguje haraheze iminsi 10 werekeye neza abana bakiri bato cyane n'impinja twayimushimiye twavuze kandi kubijanye no kwita urwaruka cyane cyane abigeme twumvikanye ku bintu tuzofashanyamo kandi tuzokomeza ibyo twemeranije kubw'ineza y'abana b'abarundi ni kwa gibara menyesha ariko mfasoni umukuru w'igihugu asanga nubwo abana babigeme bakeneye kwitabwaho kurusha n'abahungu batosigara inyuma yanasavye kwa abana abanyamwema bafatwa nico gisata cha uni cita ineza y'ibondo nk'umurwi wakumiriwe bagafashwa mu buryo bushemeye
twumvikanye ko tuzobandanya dushira imbere y'ineza y'umwana naho bafatiye cyane ku neza y'umwana w'umwigeme ngo masubiramwe nk'umuvyeyi yuko ari ku neza y'ibibondo byose kandi cyane ko ikibondo ari kazoza kejo higuhu chatu na chane chane ngo inhoni uzo kushimikiza mubusad uicha ukiri moto na chane chane yuko turose na wadushi gikira ni watakotu zwa dufisi inhoni nyishi kandi zikomee chane awabo sabaringa aha baru mvako bategereza hukarukira ineza ibibondo wabuze ko bakurikira na n'abana bakumiriwe twaciye tubasaba ko bategereza gushigikira n'abana banyamwema muri abo bana bakumiriwe kuko twasanze abana banyamwema barakumirwa aho n'abavyeyi babo basanga bakumiriwe rero nta mwana n'ikinono na nyamwema twamushize imbere mu bana bazokwitabwaho
hafatiwe ku biharuro bitangwa n'igisata cya ONU kijeje gutabara na OCHA ibice 56% birenga by'abana batarakwiza imyaka 5 mu Burundi barugarijwe n'ikibazo cyo gufungura nabi bakarwara indwara zibiturutse ko mu gihe umwaka ushize abantu barenga miliyoni 170 bari bakeneye gufashwa kugira ngo babone uko babaho ni mu gihe ishyirahamwe mpuzamakungu ryitamagara y'abantu ku isi OMS rivuga ko ibitigiriye bigeze ku bice 40% ibintu biba byayangaye kuva mwaka wa 2015 Burundi buracaharurwa mu bihugu icuka cya politike imibano n'ubutunzi bitifashe neza bukaba bufise ibice biri hagati ya 90-95% z'abanyagihugu babeshejweho n'amadolari abiri gusa ku munsi Eloge Wilikaneza ijwi rya Amerika
Amakuru mu karere k'ibiyaga bigari cyakomeretse mu Rwanda aho Ubuyapani ejo bwahaye imfashanyo ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR imfashanyo y'amafaranga y'u Rwanda arenga miliyoni 856.6. HCR yabwiye ijwi rya Amerika ko ayo mafaranga agenewe gufasha impunzi z'Abarundi ziri mu nkambi ya Mahama, impunzi zo zigasaba ko ibiribwa ziheruka guhabwa byagabanutse noneho byakongerwa. Pierre Claver niyo nkuru ikigali mu Rwanda.
Imfashanyo y'amafaranga aringa miliyoni 856.6 y'amafaranga y'u Rwanda ishirami HCR ryita impunzi ryahawe azofasha impunzi z'Abarundi cyane cyane iziri mu ikambi ya Mahama. Umuvugizi w'ishirami mpuzamakungu HCR ryita impunzi mu Rwanda Elise Vireshalana yabwiye ijwi ry'Amerika ko iyo mfashanyo yatanzwe n'igihugu cy'Ubuyapani izoshigwa mu gisata c'amagara meza hamwe n'igisata cyo gukingira impunzi.
Donc ça nous aide à maintenir notamment l'accès des réfugiés à des
Elise Vireshalanati ni mfashanyo izo dufasha kuvura impunzi ziba mu ikambi ya Mahama kurondera imiti kwiye kurungika abagwayi barembye kwivuriza ku bitaro bikomeye mu gihugu, harimo kandi kwandika no gushira ku ntonde impunzi, kwandika abana bavutse, kwandika bashasha basaba ubuhungiro n'abahunguka, hamere no guha izo mpunzi ibindi byankenerwa byihuta kugira ngo bakingigwe mu gateka kabo. Hatibagiwe gukurikirana nk'abana baje ku ishuri gushika no muri za kaminuza n'ibindi. Guhera muri uku kwezi kwa gatatu abaserukira iryo shirahamwe cyo kimini kigega kijejwe ibiribwa PAM ari nacyo kigaburira impunzi baratangaje ko imfungurwa z'impunzi zigiye kugabanuka kubera ubukene bw'uburyo. Vyongeye amafaranga yahora ahabwa impunzi imwe yo kugura ivyankenerwa yavuye kuyarenga gato ibihumbi indwi aja ku bihumbi bitatu n'amafaranga 40 y'u Rwanda. Abarundi baganiriye n'ijwi rya Amerika mu ikambi ya Mahama bemeje ko vyatumye inzara iba nyinshi. Ubu HCR ryaronse imfashanyo abo Barundi bifuza ko hogira icongerwa ku mfungurwa bahabwa.
Nukuri ikibazo cy'inzara kitumereye nabi. Ubushize baduhaye ibihumbi bitatu n'amafaranga 40 y'amanyarwanda. Mana turi gusenga Imana irebe uko idufasha ko nukuri kose hogira n'ikindi kintu kiboneka. Ilitiro y'amavuta iri kugura 2,200. Ibishyimbo reka da, ikiro kigeze ku mafaranga 100. Ikiro cy'ubugari kigeze ku mafaranga 600. Uharuye bya 2,300 ntabwo nta nubwo byomara n'imisi nukuri kose. Ntibikunda aho ntitwavuza kunyu akagaze ko mu iminsi kari kuboneka Imana yadufasha barako kabona bakakadufashisha. Nukuri biragoye, umwana agiye ku ishuri anyoye agakoma nikararira mukajyama gucyo tumeze nabi cyane gose.
Yamara umuvugizi wa HCR yabakuri inkoni kugishitsi ko ataragira ko imfungurwa zagabanijwe zisubira kongerezwa kuko n'ubu ayo mashami mpuzamakungu amenyesha ko agikenye ibyo gutunga impunzi. Elise Vireshalani yongeye ati n'ubiryogabanywa ry'ibiribwa rizogumaho naho twaronse iyo mfashanyo. Ikibituma nuko n'ubu ikigega PAM kitararonka uburyo bukwiye bwo kubagaburira nk'uko byahora kera. Yamara tuguma tudodora hirya no hino. Nk'ubu hari inama yabereye ngaha mu Rwanda y'abafasha muri icyo gisata, twarasubiye gusaba ko amakungu yofasha agatanga uburyo. Hari n'iyindi heruka gutunganywa yabereye mu karere. Ubu twababwira ko nka HCR rimaze kuronka uburyo butaringa ibice bitatu kw'ijana gusa by'amafaranga twari dukeneye kugira ngo dufate mu mugongo impunzi z'Abarundi. Murumva ko natwebwe nk'abandi bose mu ntango z'umwaka tuba dufite ingorane z'uburyo. Kuva mu kwezi k'umunani umwaka uheze Abarundi barenga 17,000 baramaze gutahuka mu gihugu cyabo c'amavukiro bavuye muri iyo kambi ya Mahama. Bamwe mu mpunzi bemeza ko harabafashe iyo ngingo yo gutaha kubera inzara.
Iryo garama ntiridukwira n'abantu benshi kabisa barazi ko mu Burundi atamutekano hari, none bariko bariyaho bavuga ati ntaka no gupfa no gupfa. Nta 3,000 byotunga umuntu, 100 ku munsi ntabwo ritunga umuntu. Ibyo bintu kabisa birabaje benshi nako bariko biyandikisha bazofumende kugwa mu Burundi ngo ntibaze bicwe n'inzara bari ngaha. Nukuri mudufashe aho mudodora hose muri HCR barabe ikintu bakora. Ayo mafaranga yaraciyivuta abantu ubu mwana uramuraba hariho nabo usanga baryamye babuze n'agakoma banywa ibintu ugashusanga birakomeye ubuzima bwabaye ndabi.
Rwanda rumaze indwi zirenga zibiri rutanguye gutanga incanco zikingira kiza c'umugera wa corona mu gihugu cose. Hasser rirashima ko n'impunzi zashizwe muri uwo mugambi, ndetse hakaba hari abatari bake bamaze gukingirwa. Rwanda rusigayemo impunzi z'abarundi zirenga gato 58,000, abarenga 47,000 baba mu makambi y'impunzi nk'uko bitangazwa na Hasser. Pierre Claver Nkuru, Kigali, ku bw'ijwi ry'Amerika.
Turacyari mu Rwanda ho guhera ejo kuwa kabiri abanyarwanda bemerewe gukora ingendo hagati y'intara n'uturere ndetse n'umujyi wa Kigali nyuma y'amezi agera kuri abiri zihagaritswe. Iki ni kimwe mu byemezo byari bitegerejwe byafashwe kuwa mbere n'inama ya guverinoma y'u Rwanda. Bamwe mu baturage bakiriye bate ibyo byemezo babitangarije kuri mikro ya mugenzi wacu Eric Bagiru Ubusa, umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika i Kigali mu Rwanda.
Twabyishimiye rwose kuko twaratumaze igihe kinini turi mu gashomeri nkatwe twakoreraga hano mu makampani y'amajansi. Twishimiye yuko bw'ingendo ubungubu tugiye kongera tukazaza tubona amafaranga yo kwishyura inzu, tukabona n'ibyo kurya, n'abagore bacu tukongera bakambara, n'abana bagasubira ku mashuri.
Natangiye kuyafata aya mbere.
Ntabwo turatangira kuyafataho, ariko turishima yuko dushobora kuza kuyafataho mu kanya.
Duturutse mu Ruhango. Twabyishimiye cyane. Byatunejeje kuko twari tumaze igihe twicaye nyine tukadusubiye mu kazi. Tugomba kwitwara neza mu kazi, tukambara agapfukamunwa neza, dukaraba intoki, ubundi tukazafata urushinge rero ikindi gihe kigeze. Twabyishimiye cyane kuko ntacyo twakoze, nawe twari twarakoreye twarayariye. Yarashize. Rero dusubiye mu kazi. Urumva ko bidushimishije.
Nabyakiriye neza kubera yuko ntago nari ndiho neza cyane, ariko abana bacu bariho nabi kubera ko nta kazi nari mfite, kampani zacu zari zifunze. Icya kabiri, banyiramazu twatuye barimo amadeni. Imana idushoboje, tuzagenda tubona buke buke ubushobozi buke kugira ngo twishyure amadeni ya banyiramazu, n'abana bacu bakomeze kwiga kandi n'ubuzima bugende neza. Kuva ubuyobozi bwicaye bukavuga bati reka dufungure intara, natwe twakoreraga hano urabona ko twari turiho nabi.
Ikintu navuga cyashimishije nuko bafunguye uturere ko twongera tugaharirana n'umujyi wa Kigali, kubera abacuruzi nabo bari mu gahinda. Rero byadushimishije kuba intara zemeye guharirana n'umujyi wa Kigali.
Kuba bafunguye ingendo zo mu ntara twabyishimiye, kuko hari abantu benshi bari bafite ibibazo byo kujya ari ugusura ababyeyi. Nkanjye ikinjyanye mu ntara bahise bampamagara ko mubyara wanjye yapfuye. Ubwo rero kuba bafunguye, ndishimye ko mbashije kubona uburyo wo kujya kumushyingura. Ahari aba tafunguye ntabwo nari kubona buryo kinjyanye. Nabwo naherukaga mva gushyingura ejo bundi mu byo mu kwa cyenda navuyeyo muri iguma mu rugo iherutse kubaho. Navuyeyo nyine maze iminsi ibiri mvuye nabwo bahita bafunga intara. Ubwo rero ubu navuye nabwo gushyingura. Muri make njye nubwo njyayo njyanywe n'ibibazo, ariko nanone ku rundi ruhande iyo abo bantu bapfuye tuba dufitanye ubumwe, mba nabonye buryo kimbashyingura. Mu bibi ni byiza tugomba gushima Imana. Ntabwo byatuma nishima kuko bose bibaho bituma bishoboka yuko mbona njya kubashyingura. Byambabaza cyane bibaye, nkaba ndi mu rugo nkabura buryo kijya kubashyingura, ariko ndishimye kuba bafunguye ingendo nubwo mbyara njya apfuye nkaba mbonye uburyo kigo kujya kumushyingura.
Twabyakiriye neza kuko twari tumaze iminsi tudakora kandi twari tumeze nabi ariko atari cyane nyine.
Amakuru yacu tuyasohoreze muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho urubyiruko rw'impunzi z'Abarundi ziba mu nkambi ya Mulongwe iri muri teritwari ya Fizi mu ntara ya Kivu y'Epfo rusaba guhabwa aho rukorera imyidagaduro n'ibikoresho bibafasha kwiyungura ubwenge. Vedaste Ngabo uri mu nkambi ya Mulongwe yaduteguriye inkuru irambuye.
Ugeze muri iyi nkambi irimo impunzi z'Abarundi zirenga 900, usanga rumwe mu rubyiruko ruri kuroba ku mugezi wa Mutambara, urundi ruri gukora mu tubare no mu maresitora, mu gihe urundi nagwo ruba ruri kuzerera kubera kutagira ibibuga ndetse n'inzu z'imyidagaduro. Rumwe muri uru rubyiruko rwaganiriye n'Ijwi rya Amerika rwagaragaje yuko rutewe impungenge no kutagira ibibuga n'inzu z'imyidagaduro. Twagira Yesu Dani na Kazamba Fel ni bamwe mu rubyiruko rwo mu nkambi ya Murongo.
Twebwe tumaze imyaka 3 iri kirarenga kwa mezi, nta kintu na kimwe turabona twigejeje ko nta bibuga by'imipira dufise, amasare yo kurabiramo amasinema nta dufise, abana birwa barayerera, igihe cy'amashuri kihagaze nta muci, abana ntibagira ibyo bakora, ugasanga bariko baronona mu mirima y'abantu bagenda bonona ibintu n'ibindi. Ntaho dufise twigira ibintu byo kwiyungura ubwenge nk'ama mashini nyabwonko n'ibindi n'ibindi, urazi kugwaruka rugirwa n'utuntu twishi two kwiyungunganya mu buzima bwabo. Nk'ikiriho muri bimwe byo twakora mu gihugu cyacu cy'u Burundi nta na kimwe tubona. Hariho intambo z'igihugu cyacu cha radzi kugwaruka gwe Burundi nabande ba badize mu zabukuru bahera muri mugwaruka bakura bakura bagenda bongurwa ubwenge mu mutwe kugira bagere aho bigejeje nko mu ntambo mu bindi muzindi nzira zo z'abarundi bigenzamwo imico yacu y'igihugu cy'u Burundi twamaze kuyita kandi natwe turi abene igihugu cy'u Burundi dushaka ko twovino naho twashika mu gihugu cy'u Burundi bazotugaya bazomenya ko twari mu ishyamba hatuzimarira kuko ahubwo bazotangara iyo tuvuye
cyane cyane mu nkambi harabuze ibintu byinshi cyane nk'amasantrejene cyane y'abajene ntayo ibi by'amavolibore by'inkino byo byose navyo rero rero turatakambye yuko bo gire nguvu zose bakabituzanira cyane cyane abajene bakwiye kuronka ibintu bya sport urumva cyane cyane abakinyi ngahe mu site ya murongwe nta nabakinyi na bikoresho na kimwe kibihari urumva rero bashabona rero atabikoresho bihari ata ibintu by'inyino ugwaruka gwimurongwe kweri ruracyari hasi cyane
uru rubyiruko rwo muri iyi ngambi rwamya yuko kubera kutagira ibibuga n'inzu zo kwidagaduriramo rutuma rumwe mu rugo rubyiruko rwishora mu buraya ndetse n'ibiyobyabwenge irakoze riziki ashinze imyidagaduro muri iyi ngambi
mu gihe atama espace yuguruye abakobwa benshi baragenda bagatwara amada honyine nk'uyu mwaka twaronse nk'inda nka 20 abandi bakagira mariage précoce ku bahungu nabo bakajya kuroba iyo muri mutambara uruzi rukabatwara abandi bakazi bakarongora bataragera abandi hagenda yoza baraka gukora ibintu abandi hagenda kwiba kubera yuko nta katrema ihari ngaha muri sitasiyo ya murongo iyindi nkuri kizihari ku bana batoya ba nka 0 gushika nka 9 usanga bagenda hiye mu masale de cinema iyo bakiba abavyeyi babo ibintu amahera bakiba inkwi n'utugori baronse kubera bagende kuri ama filme mu yindi mihana kubera taki muri encadrement ata cinema d'office
umuyobozi wagarariye komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi mu nkambi ya Murongwe bwana Didier Bangala yabwije ijwi ry'Amerika ko muri inkambi ntankunga bari babonaye kubaka ibibuga ndetse n'amazu y'imyidagaduro gusa nubwo uru rubyiruko rwo muri inkambi ya Murongwe ruvuga yuko rufite ikibazo cyo kutagira ibibuga ndetse n'amazu y'imyidagaduro mu nkambi ya Rusendi hose ko bimeze kuko iyo binyuze mu nkunga ya Jeux Olympique na World Chad urubyiruko rwaho rwubakiwe ibibuga bya basket n'inzu yo kubyiniramo ndetse no kureberamo za film Ubeza singabo kugaradijwe rya Amerika imurongo mutarakivuye.
Ukomeje kumva radijwe rya Amerika no mwanya w'ikiganiro Amerikana mumenyereye buri wa gatatu muri aya masaha ikiganiro kibanda ku byaranze Amerika mu bihe byahise no mu bihe tugezemo mu gitegurirwa mukakigizwaho na mugenzi wacu Thomas Kamilindi.
Mwaramutse neza ku itariki ya 10 y'ukwezi kwa gatatu mu 1862 guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yasohoye inoti zayo za mbere na mbere z'amadolari zari za 5, 10, na 20 turebere hamwe muri make cyane ariko koko kandi twihuta ku mateka y'inoti y'idolari rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikaze mu kiganiro Amerikana. Mbere y'ivuka ry'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, koloni z'Abongereza 16 cyavutsemo zakoreshaga amafaranga y'Ubwongereza. Ibyo birumvikana. Mu gihe cy'intambara y'ubwigenge yatangiye mu 1775, izi koloni zashyizeho buri yose ku giti cyayo kwayo uburyo bwo kwishyura ibyo zabaga zikeneye byose kugera Leta Zunze Ubumwe za Amerika imaze kuvuka no kwiha ubwigenge mu 1776 na nyuma yaho bityo zatangaga impapuro z'amasezerano yo kwemera kwishyura imyenda zafataga urebye niyo nkomoko ya mbere na mbere y'inoti mu mateka y'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi nk'uko tubisanga ku rubuga rw'umuryango udaharanira inyungu witwa American Numismatic Society washinzwe mu 1858 wiha inshingano yo kubungabunga amateka n'amasomo kubirebana n'amafaranga muri rusange. ubwigenge bw'igihugu buvuga n'ubwigenge ku ifaranga. Izari koloni z'Abongereza 16 nyuma y'ubwigenge ziba leta zakomeje gukoresha uburyo bwazo bw'ifaranga, ariko biza kuba nk'ibisa n'akajagari mu gihugu cyitwa ko ari kimwe. Nibwo ku itariki ya kabiri y'ukwezi kwa kane mu 1792, Congress, inteko ishinga amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yashyizeho idolari nk'ifaranga rimwe rukumbi rigomba gukoreshwa mu gihugu cyose. Idolari ryatangiye ku buryo bw'ibikoroto bya zahabu n'iby'umuringa silver mu Cyongereza cyangwa argent mu Gifaransa. Rubanda babikoresheje mu buhahirane bwabo bwa buri munsi imyaka irenga 80 kugera igihe guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ishyiriyeho inoti bwa mbere na mbere mu ntambara yisubiranamo ry'abenegihugu civil war mu Cyongereza, yabaye kuva mu 1861 kugera mu 1865. Abaturage babanje kutazemera no kutazizera kuko batumva gukuntu igikaratasi cyasimbura umuringa na zahabu. Abaziganaga n'abazishushanyaga bagacuruza inoti zitari zo nabo bari benshi cyane. Guverinoma yabishyizemo imbaraga, buhoro buhoro abaturage bagenda bagira icyizere, kandi guverinoma ikomeza no guhangana n'abigana inoti, ariko byo biracyakomezana n'ubu. Intambara yisubiranamo ry'abenegihugu igitangira leta zo mu majyepfo ziyise Confederation zari gometse nazo zishyiriyeho ifaranga ryazo. Na guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yari ikeneye amafaranga menshi cyane bikomeye yo guhemba abasirikare bayo kuko babaye benshi cyane, no kubagurira ibyo bari bakeneye byose, ndetse no gutesha agaciro ifaranga ryo muri leta za Confederation. Ni muri urwo rwego Congress yayihaye uruhushya rwo gutangira gukoresha indangagaciro z'imari z'impapuro zoroheje gutwara, ishyiraho inoti z'amadolari 5, 10 na 20. Zasohotse bwa mbere na mbere rero ku itariki ya 10 y'ukwezi kwa gatatu mu 1862. Guverinoma yagiranye amasezerano yo kuzicapa na banki z'abikorera ku giti cyabo kugera mu 1877. Kuva icyo gihe kugeza na n'ubu yishubije ububasha bwo kuzikorera ubwayo mu icapiro ryayo bwite. Ijwi rya Amerika. Uko imyaka yagiye ihita, inoti z'amadolari nazo zagiye zihinduka, haba ku isura, haba no mu ngano yazo. Muri iki gihe inoti zose z'amadolari zirangana mu burebure no mu bugari. Interuro "In God We Trust" bishatse kuvuga ngo dufite icyizere mu Mana yashyizweho bwa mbere na mbere n'itegeko mu 1955, hanyuma isohoka bwa mbere na mbere ku noti y'idolari rimwe mu 1957. Kuva icyo gihe iyi nteruro "In God We Trust" yanditse ku cyari cyo cyose cyitwa idolari rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, inoti n'ibikoroto. Agaciro k'inoti nako kagiye gahinduka. Muri iki gihe inoti zikoreshwa n'izidolari rimwe, 2, 5, 10, 20, 50 n'ijana. Inoti zo hejuru y'amadolari 100 zahagaze gukorwa kuva mu 1946 no gukoreshwa muri rubanda guhera mu 1969. Ni inoti za 500, 1000, 5000 n'ibihumbi 10. Zose zakozwe inshuro imwe rukumbi mu bihe bitandukanye. Zavuye ku isoko, ubu zitunzwe n'abantu bashaka kuzigira urwibutso byonyine gusa, abo bita collectors mu Cyongereza cyangwa collecteur mu Gifaransa. Nta gaciro rero zigifite mu buhahirane. Ndetse mu 1934, Leta Zunze Ubumwe za Amerika yakoze inoti y'amadolari 100,000, ariko rimwe gusa, nabwo ntiyigeze iyisohora, bityo birabujijwe kuyitunga. Njuti zacu, amateka y'idolari y'Amerika ni maremare kandi ni menshi cyane. ntawa yavuga mu byukuri mu minota mike ngo bikunde. Niyo mpamvu duhiniye aha iki kiganiro Amerika na cyo uyu munsi. Mbashimiye rwose ko mwagikurikiye kandi mbifurije umunsi mwiza. Mwari kumwe na Thomas Kamirindi murakarama.
Nshuti mwabanye natwe muri aya makuru aniho dusoreje ayo muri aka kanya. Turabashimira mwese gukurikirana ibiganiro by'Ijwi rya Amerika. Fatou Alimas Kalalan we wayegeraniije yarahagarariwe na Frederic Nkundikije, naho kuri mikro muri kumwe na Jeffrey Mutagoma. Turabifuriza amahoro n'amahoro.